Ndora mukije mbage mwese mwandanya gukurikirana televiziyo isanganiro ndabaha ikaze muri makuru twabateguriye aya nayo akabagizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira hari imiryango yatewe n'amazi muri zone Gatumba muri komine Mutimbuzi mu ntara ya Bujumbura iyo miryango ubu ikaba irara kwibarabara rya Gatumba bitiriye shose duvira atarashika amazi mu tuzu tugizwe n'imiganda y'amarenga abo basaba ko yo basaba leta ko yora bigikwiriye gukogwa kugira ikibazo cyabo gikemugwe burundu aho babona ko hakwiye kubakwa idige inama shinga mateka yemeje ijana kwijana kuri wa mbere integuro y'ibyirizwa zinganiza gushasha umugogo gutohoza kuri no kunwanisha barundi CVR ku makenga y'abashinga mateka hajanye n'inge no umugwi uzokora umushikanganje w'ubutungane Domine Banyankimbona arahumuriza ko intumbero zizotangwa hisunzwe ibyo igihugu gikeneye gushika ko aya nayandi ni mukanya tasubiye kubaha ikaze murano makuru ikigo cyo kwegeranya umwimbu anagesa gisabwa kuba carishe amadeni gifise gushika kuri uno wa gatanu itegeko ryatanzwe n'umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca mu nama yakoranye n'abajejwe intwaro kuri uno wa mbere hari mu nama yerekeye ukwiga ibijyanye n'igugwa ry'umwimbu w'ibigori umushikiranganje wa mbere hamenyesha ko ico kigo kizosubira kuronswa uburyo n'umushikiranganje bw'ubutunzi igihe kizoba cyahejeje kwishura ayo madeni agera ku miliyaridi 2026
ndabahamagarire nkuko nabivuze nidusubire kwigira banirumve ko muri irigugwa ry'umwimbu w'ibigori iki gikorwa tuhigira icyacu twese nk'abajejwe intwaro amafaranga yose anagisa yarose ibanze yishura madeni yose yarifise yose atanamu rusigaye amumushikiranye bigega cha leta uce buvota ya ni mamiliyaridi babaha twirinde gusubira kugura deni ayo mafaranga mugirageze imisi 3-4 gushika kuwa 4 abene igihugu bose bazo bamaze kuronka amafaranga yose bafitiwe ku mwe bigori batanze gushika ku munsi wa 4 opritari kuwa 5 nazo bari umwenye igihugu mafitiwe deni ku mwe bigori yashoye izo miliyaridi 2026 zose kwa 5 zizobe zamaze kwishugwa abene igihugu ikindi nagira nsabe nk'abajejwe intwaro tubanze duhere ku bantu mu guhimiriza gushora duhere ku barimyi bato bato bajya bari barimye duto duto afise amajana 2 amajana 3 gushika ku amajana 5 abase amatone menshi babanze barindire bavyanikire neza nibaza kwico cumvikana kandi nibaza ko abantu babifise ufisi toni ayo makoperative fisa matoni maremare sinibaza yuko bobo ivyo batovyumva mwabasigure ndaze neza ko bovyumva ikindi cyihuta guhemereza bene igihugu yuko umwimbo wose bimbu yatari uwo kuza kugurisha biyumvira yuko bagurisha hamejo babikeneye bakagaruka kugura bakazoba aribo baba prioritaire habe namba uwagurishije yagurishije mu kugurisha nabwo bamenye yuko bagurisha umusesekara mugabe ibyo bazokenera mu miryango bakabisigarana
twandanirize mu gisata c'imibano imwe mu miryango yatewe n'amazi muri zone Gatumba muri komine Mutimbuzi mu ntara ya Bujumbura irara kwibarabara rya Gatumba canke chaussée du Vira atarashikirwa n'amazi mu tuzu tugizwe n'imiganda y'amarenga n'ubu baguma basaba ko leta yo kubaka idige kubera ko bafitiye amatongo abo bavuga ko ariko batanse kwimuka ariko babona ko leta yurabikibereye kubera ko bahafise amatongo Mireille Kanyange
Nganye ikiraro cha Rusizi kwibarabara rya Gatumba kitwa kandi Chose Duvira ubona imiganda y'imibingo bingo abandi bita matete amwe ari hasi ayandi arashinze niyagize uburaro bwimwe mu miryango yavuye muzayo kubera imyuzure aho ni hafi ya poto ya mbere wegereye imbere gato ugatereza akajisho indani urabona amasafuriya imisegetera n'ibindi bamwe mu bakenyezi n'abana bari hanze bariko baramesura banikira ku ruhande rundi amazi aracadengereye uyu mutama afite imyaka 82 abana n'umutamakazi wiwe ati ntibanse kujano handi ati mbega imirima yabo bazoyisiga bagakomeza gusaba kubakirwa idigi irimwe canka biri ku Rusizi
bebe ingingo yo kutwimura babigisabye kuba kare tukiririya mu mahema baratubwira ngo batwimure turabuga ati kurimba kare gwe byiza twebwe cyo tusaba leta nuko byo dukorera idigi rya nibagahengwe najya magunira bapanze hajya nabata bajya magunira nta muntu abarengana twibwe dushaka leta kutukorera idigi kutwimura nkabona katatu kutwimura none kutwimura nje bacabyanyimura cyane ndoza gukora mba iyo banjanye ngahise nsubira ngo shikeyo kandi gutewa matongo nsanga umenga singa bishoboye bise nk'ibice bibiri by'ibigazi ngibyo ntabwo ndabisigenga cyane gato bwe naye amarenga ringa arimo hafi nk'imiliyoni zinga sindi byashigiya sindado n'ingamba no kumukangenda ah twibwe ico dusaba leta nuko yo dukore iyo didi amatuki 13 kisubira ku maparasela yacu tukayibera nitwagende kugira twogenda gitubihakanye none ndije n'amatongo yanje atatu amatongo abiri harimo ibigazi harimo ibitoki hari amapurudera ngahe baduje banjana nayo ibyo rinde biduteye nko kora mbigira uyu muke mugo umuntu atacafise ubu dosigara dosigara nitatu n'akabiri twarasigaye itandatu na kabiri nta muntu umwe yasigaye ngaha mu Gatumba cyo nari nguze bamfite imyaka 82 ariko urumva ko gwate yahuse rukazimanga n'ikintu rukazimanga abantu bahinze bagaruka ku matongo yabo
bajije iyo miryango uko ibayeho ku munsi nta kinini bashima kuvuga atari uko babujijwe kugira icyo babivuga ko ku kibazo cy'amafaranga baronkejwe yo kuja gupanga handi uwo mutama yemeza ko bayaronse ariko ngo ntiyari akwiye
turapanga mwayo mafaranga ubu ni yapanze 200,000 yarwanja muri asi nta nta meza abiri yaheje bakwara atandatu nyamafaranga inzu twapanze hacye mwameza abiri amahera yaheje bene amajuti oya bongera yandi niyo tuya batuye akuye hehe ariko atandi muvise rero sohoka mujye kurabi mujye mba mujye iwanyu mba mugenda hehe baho amera twara atanga amera rahera
nubwo bamwe mu batewe n'imyuzurira y'amazi aho mu Gatumba basaba ko hubakwa iyo digi mu kiganiro cabaye ku igenekezo rya ndwi igitugutu umwaka uheze umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi yamenyesheje ko digi itazubakwa ahubwo inyishirama ngo nuko abatewe n'amazi ya Rusizi canke ayatanganyika bajana no handi kugira ngo bakingigwe
Rakoze Mireille Kanyange inama nshinga mateka yemeje ijana kwijana integuro yibwirizwa riringaniza gushasha umugwiho gutohoza ukuri no kunwanisha abarundi bamwe mu bashinga mateka bakaba bifuje kumenya nimba harafashwe ingingo zikwiriye kugira ngo uwo mugwi uzorangure neza imirimo yabo nyabujya kogwa bisanzwe byari yongereye bijanye no gutatura amatati afatiye ku matongo n'ayandi matungo umushikiranganje Domine Banyankimbona agahumuriza ko intumbero zizotangwa hisunzwe ibyo igihugu gishaka gushika ko Jean de Dieu irakoze
Bamwe mu bashinga amateka bafise amakenga ko kongera imirimo yahori jejwe CNTB umugwi w'igihugu ujeje gutatura amatati y'amatongo hamwe n'ayandi matungo mu mugwi w'igihugu CVR ujeje ukuri no kunywanisha abarundi bitazoworohera umushinga amateka Deo Nduwimana ari mu bafatira ku madosiye atahejejwe n'umugwi CNTB
Mbega ibi bikogwa bigiye mu mugwi CVR bisanzwe tuzi n'ubundi butumwa budasanzwe CVR yari sanzwe ifise nibutse haba bituma mu gusebere uremegwa n'ibikorwa bigatuma ibikorwa ujejwe utabirangura neza dufatiye ku bikorwa rusanzwe ufise n'ibi bindi byongewe
abandi babaza nimba harafashwe intumbero zibereye zituma ubuserukizi bw'umugwi CVR mu ntara zizotuma uwo mugukora neza
aha rero nagire ngo baze umushikiranganje amasurateji severe izokoresha kugira ngo representation of provinces za severe zukuri zigire zikore zihabwe ubasha bwo gukora deze muri gafatwa n'abakomiseri ba severe atari uko nubundi nukuri aya madose 2005 mu myaka 3 tubona isigaye severe isigaje
Kuri ivyo umushikiranganje w'ubutungane amenyesha ko intumbero zizotangwa bafatiye kuvy'igihugu gikeneye ku mirimo yiyongereye Domine Banyankimbona arahumuriza ko hari ivyo abagize uwo mugwi bamaze kumenya bizotuma ico gikorwa coroha
hazofatwa strategy kugira ngo izo representation provinciale iyo bizokorera mu ntara izo shobore kuronga intumbero zibereye hisunzwe ako kahise nico igihugu kirondera gushika baravyimero y'ibikorwa bakora abagize mu gusevere amakenga barabona ko atari ngorane kuko bobo baza bafise ukuri ku bintu bitari bike baza baramaze kuronka ukuri kuko nibo bajejwe kurondera ukuri mu gihe baza bafise ukuri bamaze kuronka kugira bace bafata ingingo ni ibintu bizoca biborohera reka turabe turizigiye kandi baravyemera ko bizokogwa neza kandi mu gihe
iyo nteguro y'ibwirizwa riringaniza gushasha ibwirizwa rigenga umugu w'igihugu jeje ukuri no kunywanisha abarundi CVR yemejwe ijana ku ijana n'inama nshingamateka
Tuguma mu gisata c'ubutungane leta y'u Burundi isaba ko hoba amatohoza yigenga biciye mu muryango w'ibihugu bigize Afrika y'ubuseruko byashikirijwe n'umunyamabanga mukuru wa leta kuri wa gatandatu nyuma y'ibirori byo kwibuka imyaka 30 iheze Cyprien Ntaryamira yahoze arongo igihugu c'u Burundi agandaguwe Jérôme Niyonzima avuga ko amatohoza nkayo yigeze gutangura ariko ataco yashitse ko ubutegetsi bw'u Burundi bukaba buri mu nzira yo kuganira n'ibihugu bigize karere ka Afrika y'ubuseruko kugira ico gikorwa gishoboke Jérôme Niyonzima n'umunyamabanga mukuru wa leta y'u Burundi
leta nk'uko mubizi iri mu muryango wa Afrika y'ubuseruko umuryango wa Afrika y'ubuseruko nawo hurikemwe ibihugu harimo n'igihugu cy'u Rwanda ibi bintu byabereyemwo ubwo bwicanyi bwabereyemwo rero no munsi kubera yuko uwo muryango wamaze gushigwaho leta y'u Burundi iriko igerageza kuganira nabandi nibihugu cyane cyane biciye kurongoye uwo muryango wa Afrika y'ubuseruko kugira ngo bashobore kuraba nimba vyukuri bishoboka ko amatohoza yigenga yoba kuko yarigeze gutangura amatohoza yigenga mu gihugu cy'u Rwanda ariko arakogwa n'abahinga yarigeze gutangura mugabo arazimangana ayo matohoza rero yazimanganye atarashika kukuri ngo tumenye vyukuri ngo leta y'u Burundi n'amakungu bimenye vyukuri ivyabaye mugabo murabona yuko icabaye aragahomera bunwa ubu rero turizeye yuko mu muryango wa Afrika y'ubuseruko hazoshora kuba ibiganiro hanyuma bakamenya ingene bashobora gusubira gusaba ko amatohoza yigenga yoba hanyuma gashira habona abakoze ako kabikabishe bibaye ngombwa bakitura ubutungane
Burundi ngo buracakeneye amafaranga hashika miliyoni 102 z'amadolari y'abanyamerika kugira ngo ibikorwa byo kubaka urugomero GG Murembwe bigende neza byashikirijwe n'umushikiranganje Ibrahim Wizeye hajejwe amasoko ntanga nguvu igihe hari ko haremezwa ingabire yishira hamwe mpuzamakungu riraba iterambere FIDA umushikiranganje Ibrahim Wizeye asigura ko imiliyoni 172 z'amadolari y'abanyamerika yaratekanijwe hatashoboye gukwira kumvo nyinshi nk'iduga ry'ibiciro
hariho itakazo ry'inguvu y'amafaranga yaba ubwayo amadolari tukaza turaba n'amafaranga y'amadetesi babaduhaye no ku mafaranga y'amarundi hakabaho kandi ibikorwa bindi by'inyongera byabaye hakagira kandi naho twasanze ibiciro byariyongereye gusumba uko byahora murabizi bitewe na wo bidehayo bivuga n'iryangwano yabaye cyangwa irikiri aba y'Uburusiya na Ukraine niho twakura amafera beto muri Ukraine ico gihe ubu aho yaciye ava handi naho baciye basanga azinje gusumba eka na covid nayo ubwayo nayo yaragize ikindi kintu iterere ico gihe bica bituma y'amafaranga yatekanijwe miliyoni 270 adashobora guheza ibyo bikogwa dufashijwe niyo ekipe ya Panel des Experts nabo dufashanya mu iterambere twaravyize turabona neza yuko amahera kenewe kugira ngo iyo proje iranguke na mafaranga angana n'imiliyoni 120 y'amadolari hanyuma bishobora ngombwa ko tudodora hahandi nyine bamwe bafasha kugira ngo uwo murambi wanguke hanyuma twaravuganye nabo ya Banque Mondiale twaravuganye na Banque Européenne des Investissements twaravuganye na Banque na Banque Africaine de Développement twaravuganye na Union Européenne kuba rafashije natwe kandi turi pre n'igihugu kongera gufasha kugira turabe ni igikico nihe twokura amafaranga ngana n'imiliyoni 120 z'amadolari bamwe baratubwiye ati reka twebwe tubereka aho tuyakura kugira ibikorwa ntibihave bihagarara kuko uko ayo mahera yaje arafise n'ukuntu tuyafekta ababikorwa muravye no mu bibazo banyakuwa watu bajije bashinga amateka murabona ukuntu yagiye akoreshwa haraho yaheze ijana ku ijana hanyuma niyo Banque Mondiale yavuga iti reka tubahe miliyoni 50 hanyuma ibikorwa biranguke hanyuma na banke eBay nayo ikatubwira yuko nayo igira iduhe ayandi miliyoni 25 tukaba turiko turakorana kandi na banke na Union Européenne nayo kugira iduhe izindi miliyoni 25 ku buryo uko azoza araza niko kumbure tuzaba turakisha ngaho imbere yabubaha kugira mudufashe ayo mahera aboneke iyo ratifikasiyo isinywe hanyuma turonke ayo mafaranga
kuri hano turangirije no makuru twari twabateguriye ndabashimire mwe mwese mwayakurikiranye mubandanye mukurikirana ibiganiro bya televiziyo isanganiro